Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima.
Na tumeapa kupewa rangi wa Kenya pia Kenya daima na milele.
Kenya tunayoipenda.